Bismillahirrahmanirrahim. Sindinaone bochilungamo chikupambilo kupata kuti chimakhala ndi adani ndipo olankhulayo amasanduko oyipa kwa anthu ndipo anthu amamuda ndipo anthu amayesera kudati mise kuwala kwake waya aballahu illa ayyatima nurahu walau karha alkafirun ndipo Allah kukana kufikira mpaka kwanirise kuwala kwake angakhale makafiri yataipidwa. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Nena kuti tuli mbuye wanga amaponya chiona ndipo seponsi kuti kuti chiona machimatawa iyeyo ngodzi wazobisika. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqu wa lakum al waynu mimma tasifun. Koma kuti timatumize chilungamo pa chabotsa ndipo chilungamo cho chimaononga chabotsa ndipo chimatawa ndipo payino palitsoka pazimene mukunena. Liyuhiqqa al haqqa wa yubtila al batil wa law karaha al mujrimun. Kuti chisimikizire chiona adi ndipo chichose chachale ngakhala zikuwayipira anthu oyipa. Zomari mukapasida hadithi ya sahihi kumati imene ndiye madhhabu Abu Hanifa inyiso ndiye Ahmad ibn Hanbali pamene ije ndiye Maliki koma ine ndiwamo mshafi zabul sabidi amu chipembezo wallahu almusta'an. Anthu ambili munthawi ya twini akugira mmaisiro abida muzina la imamu mshafi akumani mbikisana kupanga duwe yapa kukulu pambuye pa kutaswala ya faradhu chonseja kuzua abu nukutitumik Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sanapange kuduwe yapa kukulu pambuye pa kutaswala ya faradhu na sahaba nkumati amin nga kalenso mmozi wa masahaba sanapange iko. Mukauza kuti izi nzozo samdini please lekani akuza na kuti nesilingasia izi ndini wa madhhabu imamu mshafi. O Allah muchitene jisoni imamu mshafi pakulicho linga jake sijina likupanga gene sinditu mikwano disimene muna mtuma kutafikise kuuma koma kuti anthu awa shaitwana wasujelesa choncho ndi nonoka amene munga wongoli. Analankula imamu mshafi rahimahullahu ta'ala kunena kuti idha saha khabarun bikhilafi madhhabi fattabi'uhu wa'alamu annahu madhhabi. Mugabeza hadithi ya suhehe yodi kutusana ndi madhhabi angawa sarani hadithi yu ndibu mudze udamene wondeni madhhabi anga. Anati so kullu hadithin ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Hadithi ili yonsi yocho kukantu miku Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amene wonsi ni mawa anga anga kare kudisimu na wanvi kuchokila kwa ini. Ndezo matuluka uku jamari 3 days, 4 days, 4 months, 1 year, ndiza bid'a pakudintu miku Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam anima sahaba agesa na bange kwa izimizina la da'a. Ndiya wakumati ine, ndinali wakumamu wakumati nasiya kambaga jamaatu wa tablir. Ndiwaja wakumati iso ine, ndinali wachu wole. Mori kusinta kundichifuwaji jamaatu wa tablirzi, chonchu silingasiye kukala buzuruku. Tikulizo senzi mulibe mzabwino. Pakuli mwasiya machimu mkujoi na machimu opia kwa mbidi, abida, amene mkofuta kutimulape. Anayankanso Sheikh Swalih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala kunena kuti, ikharaju al-uswati minal ma'asiyati ila al-bida, la yusamma hidaya, fal-bida'atu sharzun minal ma'asiyah. Watu usantu mmachimu kuwapitisa kubidaa sizimaita ndakuti nchiongoko. Mmashidule, ndingole zabu nezonse munga zichule jifaji jamaatu wa tablir. Zikurente doa nimao asahabiyo Abdullah ibn Umar ajawana kuti kullu bidaati ndalala wa ina raaha nnasu hasana. Chobega china chilichonse nchoso chela anga kala antadama chikona kuti nchabuyo. Anayankulanso imamu ibn Hajar ala Asqalani mbuku laka fatuhu albari kunena kuti zikangolenda kuti chakulicha kuti nchabidaa zima viveka kutichi nchoso nchoso chela. Fala takun mina shari'a li anna shari'a kullu huda. Nipo siji kalansu nkula sharia ya islamu pakuli sharia chonsi chungoko. Kumbukilani mawa antumik Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajawanna kuti man ahdatha fi amrina hatha ma laisa fihi fahuwa raddu. Iye manga bulesa jile ndo mchimbezi ya tuiji chume mmene mumulibe chimene cho chikabweza kwa inyeyo. Nipo watin bigisasa antumik sallallahu alaihi wa sallam akunena kuti faalaikum bisunnati wa sunnati lkhulafai ilmahadiyina arrashidin tamassaku biha wa'adhu 'alayha bin nawajid. Kunena kuti zakuliseni sunna yanga ndiso sunna ya masahaba anga watsogolirongoka zakuliseni zimenezo ndimano anu watafunila. Ndentumiki sallallahu alayhi wa sallam anatuzansa kunena kuti ma ana 'alayhi wa ashabi kuti gululabulumuka ndilimenelizi zachita zoma ndikuchita inezi ndi masahaba anga. Qala al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala analankwa imamu Malik rahimahullahu ta'ala kunena kuti man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan qad khana ar-risala li anna allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Yimanga bolesa bid'a mudini kumana na kuti mene bid'a hasana yabwino amene yawasonyeza kuti tumik muhammad sallallahu alaihi wasallam sana fikisa zose zomu allah ana mtuma ndipo anachira chinyengo Allah wanena kuti lela ntsiku limenda kwa nisani ino chimbisi chanja choncho choma sitinali dini munthawi imene sidikakhale dini tsiku la lero zoma khulupirira kuti maulia amakhala ndizo zidzisa zimenezo ndizikhulupiriro za anthu abida nankhabwanja akubakhala yemwe imani yake inali yolemetsa zedi muranga khale tonse tasonkhanisa imani yathu singafanane ndi imani yake analibe zodzidzisa izo zimenali nazo maulia anuwo mwina muti uze ndino kuti maulia anuwa ndamenali ndi imani yoposa abubakar ndi masahaba ridwanullahi alaihim jamia iya umenewo sikuti ndi wali koma kuti umene ndi ufiti wotamba masana mudzina la chisilamu ndizindikirani kuti maulia definition ya shidule ndiyo mveka bwino hum ahlul imani wattaqwa ndi anthu amenali ndi imani komanso taqwa ndipo sizugwiza na kanthu nzamasenga inde pakuti allah walongosa choncho kunena kuti maulia alladhina amanu wa kanu yattaqun ndi anthu amene anakhulupirira mu Allah ndi mtumiki wake ndipo anali kumopa Allah choncho munanena kudziwa kuti uwali siziko apena mtundu wa anthu koma ndi imani chabe ndi takuwa kuopa Allah subhanahu wa ta'ala zuma pokosera mizikitimu mati mukupanga madhikari zimene si za bid'a pakuti bid'a sikuti ndi kumamuwa apena kupanga chiloweli koma bid'a ndi ibada yopeka yumwe sanachite kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakhale kuti lamulila mwachisanzo inu murati mwampeza munthu akuswali swala ya magharibi mpaka na maraka 7 kodi munga muchile munthu ameneyi kuti ndiwa imani iyayi imeneyi si imani koma kuti imeneyi ndi bid'a modi swalayo itha kamolosa kumoto ndelekani zomango khale akuvina mchipembezo pakuti imeneyi si dini ayi ndipo mupima wa Allah subhanahu wa ta'ala amenaka wayankhe anthu akumoto kunena kuti alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'ba wa gharratuhum alhayatu ad-dunya umada chile chimpizo chawo kukhala zinthu zopanda pake ndiso masewera ndipo udawanyenga moyo pa dziko lapansi falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wama kanu biayatina yajhadun choncho lero ifetiwa iwala ndikuwaleka kumoto monga momwe iwo adawi walira kukumana kwawo ndi tsiku ili ndi chifukwa cha kukana kwawo zifumbuso zathu choncho zoma swali dhuhuri pambuyo pati maswali kale jumaa mtsiku la chisanu za bida ngati ngwasi monga kulepelwa anthu kwa islamu na mumu nambowa makani alikunayi ngale kai ya makolo ana makologa uku gate kwa masohaba kapena gali jimaseke flagantumi ninka wana gatu lungu Allah subhanahu wa ta'ala waka kasema umati kakala kala utendo wa kuwelewe nombe nao watiji bali wajadi na abaa na kathalika ya faaluma nombe otu wasi mina makologeti yele ya nakutenda nilungu subhanahu wa ta'ala wasa sawenye shonchu mwope ni Allah pachiri jwase chumene mchita njuku unikila ibada ili yonsi mene mkuchita kuhone sauti tumik Muhammad sallallahu alayhi wa sallama anachita kungakari kula mulila kapena masuhaba ridwanullahi ta'ala alihim kufikila sasiku lina pamene ndiza kaya ndikupitiliza kulongo sazina mazindu za bid'a dumtum ala khairin wa ni'ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.